Tākina te reo ki ngā tihi whakaroa kōrero, ki ngā wai whakahukahuka o te tini o toi. Mā te ipu o te kōtuku hei kawe, ki uta ki tai. Tī ori ori ana ngā hau mai rangi, e ke te mātauranga e kōrero oranga mō. Nau mai rā, ki ngā puaroa horonuku. Te awa o te atua. Te waitapu o kakaramea. Te rerenga waitoto atua o wairaka.
He mana maunga, he mana moana, he mana o te whenua, te mana hoki o te wai. A tēnei wāhi a te awa a te atua nei, e kōrero tia nei, he wāhi a ngutu awa nei, ne, he kōtore kia mātau. Ko te wāhi e putai te awa o tarawera ki te moana. Ko te matatātanga tēnei o te awa o tarawera, ka whakautu nei a taratoa i runga i te waka o mātātua, ai, he matatā tēnei, e tuhera mai nei, e rere mai nei te awa, oroto, i te matatātanga nei, ki te moana nui, ātoe te huatahi. Koi nei tēnei wāhi, he wāhi motuhake, he wāhi paunamu, he wāhi rangatira o ngā kōrero tuku iho, e pāna ki te awa te atua nei. He aha i awa atua ai tēnei wāhi, i aua wā, ka are anō ke whakaingoa tia te awa te atua ki reira, he ingoa ke atu tōna, ko te wai tapu o kakaramea. Nā te mea, ko te rā wāhi, he wāhi tā karokaro o ngā patupaiarehe o runga o kakaramea. Nā arā anō te wāhi kaukau, e kōrero tia nei mō ngā patupaiarehe ko te awa nei, ko te kōngutu nei o tarawera. Koeira te ingo tuatahi o te awa o te atua. Nō te unga mai o mātātua ki reira, nā awanui ārangi te tama o toi, ka putaki waho ko awaroa. Nā awaroa ko awatuma ki te rangi ko wharinui te rā, ko awamorehurehu ku i rā kewa ko toroa ko wairaka. Nō te unga mai o te waka o mātātua ki reira, ki te kōpua ākuku te unga mai o ngā waka. Ka haere a wairaka nei ki te kaukau. Nā, e ki ana te kōrero o Ngāti Awa. Iaia e kaukau ana ki reira. He kōtiro noiha. A hoi anō, nā te kaukau hanga ka tau mai te parawhenua mea ki aia. Me ki ka pā mai te taonga o te mahi tamariki ki tōna kōpū. Nā te mea, ko heke iho te toto. He atua tapu kē tēnei. Nō hea mai, nō te atua kē mai. Nō reira, ka whakaaro tia e atoroa. Hei, wairaka! Ia wairaka e kaukau mai ana ki reira. Hei, hakairaro iho i akue e ko. Nā te karangatanga mai a tōna pāpā ki ai a katahia ka huri. Hei, te pāpā, he atua kairaro iho i au. Katahi a wairaka ka ki, ko te rerenga wai toto, atua o wairaka. No reira, he wāhi manamotu hake tēnei, he wāhi tipua, he wāhi atua.